obesebenza nomavuso kwezinye zeinhlelo zeindaba e-SABC utuso wakhe wakwamhlaba uthi uqemeke ngeqiwantwala ingozi ngokwedlula emhlabeni kamavuso.
Sethembisa mfo kamavuso la ukhona ukuthi soqhubeka mfo wakithi siyibambe njoba kusishile. Bese sinethemba lokuthi uyelulama emva kokubambeka isikhathi eside, kodwa ke inkosi yona kibini ezinye iinhlelo zayo. Sithi ke emndenini mawuqine.
Ukhanyisani wakwanhlangulela owayesakaza iinhlelo zezindaba e-SABC uthi limele kakhulu ngokwedlula emhlabeni kamavuso iqhawe.
Insizwa ebenza ke umsebenzi ube mnandi ube lula ke laphana ke e-studio 2 ngokunjalo ke nase newsroom eThekwini sithi ke umphefumulo wayo ngathi ke ungalala ngokuthula.
Iqhawe ligcinanga nje ngokushaya into ecokeme embobheni kodwa laba nesandla ekhuliseni iningi leyindatheli emsakazweni.
Besazi nje ukuthi la okukhona khona kuyena uzothi ungakangeni nala ekhona kodwa uzoza ngohleko oluqhuma phezulu ngoba ubengubhodi onamancoko. Bese sijabule nje buya emsebenzini sithi oseluleme sesophinda futhi siqhubeke namahlaya.
Bese kunesikhathi eside uBongani Mavuso ehlushwa izinso zimqinile. Ngezinye ikhathi lensizwa yasedumbe enyakatho yesifundazwe ikwaZulu Natal ibizi sebenzele ekhaya ngenxa yesimo sempilo esingesihle.
Masibheke emakhanda 1224
laluphumule dongalwa mavuso laluphumule qhawe vuse ladla umuntu eseswini kwathi lowo ngaphandle wasinda ngokuyibalekela. Imisebenzi yakho iyabonakala, sohlala sikukhumbula. NginguCalvin Dludla wezindaba ze-SABC ngibika ngisegoli
phakathi nesifundazwe ikwaZulu Natal.